zhinji mweya yerima ichikurwisa hama dzese takurasa tsvaka Jesu watarisana nedutu zhinji mweya yerima ichikurwisa hama yangu ndati tsvaka Jesu Seva chene zinorondwa na Jehova Sakatarisa kwa ari akutungamire.